Nkuko bishikirizwa n'umushikiranganji w'abakozi n'akazi ngo urwego CNDS rujeje ibiganiro mu kazi ruramaze kurangura ibitari bike kuva rugiyeho ahashima intambwe rugeze ko naho intambamyi zitabuze. Uwo mushikiranganji akavuga ko mu gihe abakozi bahora bagira za yegereyegere mu gutorera umuti ibibazo bafise, ubu babicisha mu biganiro. Ivyo vyose bikaba bishimirwa leta, abakoresha ndetse n'abakozi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ijambo yashikirije yabanje gushimira nyakwigendera President Petero Nkurunziza, we yatanguje uwo mugenzo mwiza wo kuganira mu Barundi ahereye ku bari mu migambwe itandukanye. Akavuga ko ivyo biganiro vyokomezwa kugira ibibazo byose bize biratorega umuti ata bintu birinze kononekara.
Habib.